aho numviye ingingo ya leta ibuza abanyeshuri bari mu buruhuko kurengana imbibi z'igihugu cy'u Burundi byarantangaje cyane nakuye mu gahundwe kumva ko leta ishobora kuba kugufata ingingo mweniyo mu gihe leta yo nyine ubwayo yamisinya amakontra n'abantu batwara ugwaruka hanze y'igihugu mu buzi ibintu by'ubuzi biratangaje gose biranababaje mbere binanateye agahinda kuyo ngingo yofatirwa ubwo gwaruka gusa aho ndavyumviye cyo nagize ibazo byinshi nibajije ndi mbe none mu gihe aba bana boba abanyeshuri bo bagenda iyo hanze kurondera amahera yo kugura makaye yo kugura uniforme yo gutanga minerval n'utundi tuntu twankenego babonye ko mu miryango yabo atakigenda kubera ubukene buhari inzara ihari babonye ko mu gihugu hari ingorane zo kuronka amafaranga zo kuronka ubuzi bakaba bajanwa n'icyo niba bashira muri ibyo byo kwigishwa ibyo by'igihugu gusa bakashira muri ibyo gukimikobeko ubwo buryo bazoca bukura hehe ubwo buryo bazoca bukura hehe bazoca buhabwa nande leta yoba yarateganije ko izobahemba kugira abaronko ubwo buryo bashobore no kubandanya amashuri kuko igikorwa nyamukuru cy'umunyeshuri ni ukubandanya kubanza kubandanya amashuri akayaheza.